Ingia hadi pale kwa ile kitu.
Ongeza sauti.
I'm going to go to the house.